Mondo nyig Nyasaye yud duong' chieng' michake. Apaki ruodh oganda lweny.